Kia ora, ko Kanoa Lloyd, taku ingoa, and this is my reo story. I normalise te reo Māori by speaking to my dog in Māori. E noho, kau, kau. Kia kaha te reo Māori.